wote kuanguka. Nisiwe sababu yeyote kulia.
Dial *487*#3# to get this song.